Apha ndifuna sikhe sibone ukuba uzifumana njani ii-factors ze-quadratic apho ubona uba u-x squared wakho akana 1 ngaphambili. Masithi mhlambi unikwa u-4x squared plus u-25x minus 21. Ke ngoku ufuna ukufumana ii-factors apha zale quadratic yakho. Uzawuyenza njani le nto? Ngoba uyabona apha phambi kwa x squared, i-coefficient ka x squared, eli nani liphambili kwa x squared alingo 1. Ithethe uba ke ngoku le nto iba nzinyana kwabanye abantu uyenza, kodwa ndiza kubonisa mna uba uyenza njani ukuze uzifumane ezi factors apha ungasebenzanga kakhulu. Ke ngoku uhlobo lokuyenza le nto eno 4x squared plus 25x minus 21 kukuthatha uba ufune amanani ozothi xa uwaphinda-phinda. Ngamanani amabini la ozothi xa uwaphinda-phinda ndizawabiza ngoba ngu-A no-B mhlawumbi. Xa uwaphinda-phinda u-A no-B kufuneka akunike u-4 umphindaphinde ngu-21. Angolu hlobo ayithethi uba ngu-4 no-21 la manani. Kufuneka akunike u-4 xa umphindaphinda ngu-negative 21 ongu-negative 84. Xa uwadibanisa la manani okanye usithi A plus B kufuneka akunike u-25. Sifuna ke ngoku ukuwafumana ukuba la manani kanye kanye angobani. Xa uwadibanisa funeka akunike u-25, xa uwaphinda-phinda funeka akunike u-4 omphinda-phinde ngo-negative 21. Lo opha ngawaphi ke ngoku la manani? Le nto ithetha uba kuzawufuneka sifune amanani angena ku-negative 84. Ke ngoku xa uno-negative 84 ithetha uba elinye la manani lizawuba negative, elinye lizawuba positive, ngoba xa uwaphinda-phinda akunika impendulo e-negative. Masikhe ke ngoku sifune la manani angangu-4 no-negative 21, kodwa u-4 no-negative 21 xa ubadibanisa abakuniki u-25, bakunika u-negative 17. Masikhe sijonge u-1 no-84. U-1 no-84 abazukunika la 25. Noba ungenza u-1 abe negative okanye u-84 abe negative. Masithi ye ngoku sizawuthatha u-2 no-42. Uba u-2 u-negative uzawufumana u-40. Uba ungu-42 o-negative uzawunika u-negative 40. Masikhe ke ngoku sijonge amanye. U-3 ungena kangaphi ku-84? Ngubani eli nani esiliphinda-phindayo ngo-3 ukuze ufumane u-84? U-3 ungena ku-8 kayi-2. U-2 xa umphinda-phinda ngo-3 ngu-6. U-8 xa ususa u-6 ufumana u-2 wehlise la-4. U-3 ungena ku-24 kayi-8. Ithetha uba ke ngo eli nani esilifunayo ngu-28. U-3 no-28, xa u-3 e-negative, uba u-3 wethu u-negative, u-28 wethu u-positive, sizawumfumana la 25 la manani xa siwadibanisa. Ithethe uba ke ngoku u-A no-B wethu sibafumene ngu-negative 3 no-28. Ngawo ke ngoku la manani ebesiwafuna, othi xa uwaphinda-phinda akunike u-negative 84, xa uwadibanisa akunike u-25. Ke ngoku njengoba siwafumene, into esiyenzayo kukuthatha u-25 lo simohlule simbhale ngolaa hlobo elizawuba no-negative 3 no-28. Sizambhala ke ngoku lo 25 abe ngu-28x minus u-3x, ngoba u-28x minus u-3x uza kunika u-25x. Ke ngoku ube naye u-minus 21 pha no-4x squared wakho. Ke ngoku mhlawumbi ungazibuza uba ndikhethe njani uba ku-28x abelapha ngaphambili ku-negative 3x abelapha kweli cala. Ewe, le nto uyayibona, ndiza kuxelela uba ndiyenze njani, ngoba ikufuneka into endiyijongileyo into yoba u-negative 3 no-negative 21 bane-common factor, no-4 no-28 banazo i-common factor. Yile nto ke ngoku ndiye ndabeka u-28 ecandi ko-4. Ndizawathatha ke ngoku la manani ndiwabeke ngokwee-groups. U-4x squared no-28x bazaba kwi-bracket enye. Ndiphinde ke ngoku no-negative 3x no-negative 21 ndibabeke, ndithi plus negative 3x minus 21. Ke ngoku xa sendinawo kanjena, into endizawuyenza kukufuna uba ngobani i-common factors zam apha kwezi group endinazo, ezi group zam zimbini. Ke ngoku apha ku-4x squared no-28x eli nani endikwazile ukuwohlula omabini ngalo ngu-4x. Ndizawukhupha ke ngoku-4x ndimbeke ecaleni. U-4x ungena ku-4x squared undishiyeke no-x. Ku-28x xa ndifuna ukwazi uba ungena kangaphi u-4x ndizawushiyeka no-7. Lena ke ngoku yesibini ndizawufaka u-plus. Xa sendifuna i-common factor apha ku-negative 3x no-negative 21 izawuba ngu-negative 3. Ndizawuba no-x plus 7 nalapha. Uyabona ke ngokuba sino x plus 7 ababini. Apha sino 4x umphindaphinda ngo x plus 7. Saphinda sano plus negative 3 umphindaphinda ngo x plus 7. Ithethe uba ke ngoku x plus 7 uyi-common factor apha ke ngoku. So ndingamkhupha ndimbeke ecaleni u-x plus 7. Mhlawumbi ayonto iqhelileyo le yokukhupha into efana no-x plus 7. Ungayithanda thatha mhlambe uyibize ngoba ingu-a la x plus 7 wonke. Ke ngoku ke xa sendiyenza ke ngoku le nto yokukhupha u-x plus 7 lo, ithi ndisuse la plus kuqala, ithethe uba sizawuba no-4x umphindaphinda ngo-x plus 7 minus 3 umphindaphinda ngo-x plus 7. Ke ngoku ndizawukhupha la x plus 7 ngoba ndimfumene ukuba uyi-common factor, ukhona macala omabini. Xa ndimkhupha u-x plus 7 ndizawushiyeka ke ngoku. Xa ndimkhupha apha kula 4x umphindaphinde ngo-x plus 7 ndizawuba no-4x. Xa ndimkhupha ku-negative 3 no umphindaphinde ngo-x plus 7 ndizawuba no-minus 3. Ithethe uba ke ngoku ii-factors zam apha ngu-x plus 7 omphindaphinda ngo-4x minus 3. Le ndlela esiyenzileyo yokufumana ezi factors kuthiwa kukwenza i-grouping. Yithi ke ngoku ndenze omnye umzekelo. Masithi ke mhlawumbi bakunika u-6x squared plus 7x plus 1. Iyafana ke ngoku nale besiyenzile pha phezulu. Sizawufuna ukufumana u-a no-b othi xa ubadibanisa, xa ubaphindaphinda bakunike u-1 umphindaphinde ngu-6, othi xa uwadibanisa bakunike u-7. Lena ke ngoku ilula ngoba la manani sesiwanawo ngulo 1 no-6. Njengoba ke ngoku siwabonile uba ngu-1 no-6 u-a no-b wethu, singabona ke ngoku uba siyenza njani. Sizoba no-a wethu, sithi u-a wethu ungu-1, u-b wethu ungu-6. Sifuna ke ngoku ukohlula la 7x simbhale ngolaa hlobo elizawuba no-1 no-6. Siyenza njani ke ngoku loo nto? Sizawuthi 6x squared kuqala, ndithi plus u-7x andithi umfumana ngokuthi 6x plus 1x. Ndizawuthatha u-6x ndimbeke apha plus 6x plus 1x ngoba lokufuneka bekunike la 7x bese ke ngoku diphinde ndithi plus 1 ke ngoku uyabona sendiza kwenza lento ke ngoku kuthiwa I grouping apha u 6x squared no 6x dizababeka bobabini difumane I common factor engu 6x u 6x squared xa ndikhupha u 6x ndizawushiyeka no x u 6x xa umhlula ngo 6x ufumana u 1 ithethe uba ndino 6x ndimpindaphinde ngo x plus 1 plus apha uyabona ukuba xa ndifuna ili common factor apha izaba ngu 1 ithethe uba ndizaba no 1 umphindaphinde ngo x plus 1 ke ngoku ndino 6x omphindaphinde ngo x plus 1 ndiphinde ndibe no 1 omphindaphinde ngo x plus 1 uyabona ke ngokuba ndingakhupha la x plus 1 ngoba uyi common factor apha kubo omabini la amanani endinawo ndizambeka apha ecaleni u x plus 1 ndibe no 6x plus 1 ke ngoku uyabona uba I common factor I factors zika 6x squared plus 7x plus 1 ngu x plus 1 umphindaphinde ngo 6x plus 1 ke ngoku ngawo ke ngoku la amanani ke ngoku ndifuna ukwenza umzekelo apha singasebenzisi manani masithi ndinikwa u ax plus b ndimphindaphinde ngo cx yithi ndingasebenzisi u a no b ngoba mhlawumbi izawenza ungayiqondi le nto ngoba u a no b kudala ndibasebenzisa ndifuna ke ngoku ukusebenzisa amanye amagama ndingasebenzisile u a no b masithi ndino fx plus g ndimphindaphinda ngo hx plus uj ke ngoku xa sendiwaphindaphinda la manani la ndiwaniyiweyo ndizawufumana ntoni xa ndiwaphindaphinda ndizawuthi ufx xa ndimphindaphinda ngo hx uzawundinika ufhx squared ufx xa ndimphindaphinda ngo j uzawundinika ufjx ug xa ndimphindaphinda ngo hx uzawundinika ughx ug xa ndimphindaphinda ngo j uzawundinika ugj ke ngoku uyabona le nto endiyifumeneyo apha ufhx squared plus fjx plus ghx plus gj ke ngoku ufhx lo ndizawumfaka ndikhuphe ux squared wam apha ecaleni apha kulena kafj no gh ndiyabadibanisa ux ndimbeke ecaleni ndithi plus ugj le nto engufhx squared plus fj plus ghx plus gj iyafana nale ebe pha phezulu engu 6x squared plus 7x plus 1 singathi ufj lo ungu a ugh ungu b ke ngoku ua plus b ungu la fj plus gh ungu la 7 pha ke ngoku sifuna u a umphindaphinda ngobi ozawuba ngu fj umphindaphinde ngo gh ufj xa umphindaphinda ngo gh ndingathatha nje ndiwabhale le nto iphinde ibe ngu f h umphindaphinde ngo g j uyabona ke ngoku uba iyafana ke ngoku le ufh no gj bangubani ufh xa umphindaphinda ngo gj iyafana nelinani elilingaphambili kuka x squared neli elingina x noba unjani. Uyayibona ke ngoku lento uba isebenza njani. Uba itheni isebenza lento yokwenza lento kuthiwa i-grouping. Isebenza ngokuba ndikubonisile apha ngo-FJ no-GH esiye sabathatha bangu-A no-B. Aphinde xa ubaphinda-phinda bakunike la FJ no-GH uphinde ubabhale babe ngu-FH no-GJ abangala manani eliphambi ko-X squared neli elingena X. Ndifuna ke ngoku ukwenza omnye umzekelo ukuze uzayibona yonke le nto mhlawumbi uba awukayiboni kakuhle. Nanku umzekelo endizawenza. Masithi ke mhlawumbi bakunika u-2 ya masingathathi u-2 masithi bakunika u-negative x cubed okanye u-x negative x to the power 3 plus u-17x squared minus 70x. Ke ngoku unowuyijonga le nto uthi ndizawuyenza njani le nto yokufumana ii-factors ngoba andikafundiswa ukusebenza ngo-x to the power 3. Ke ngoku ungaphinda ujonge la manani onke ana-common factor engu-x okanye u-minus x. Ndizamkhupha ke ngoku ndimbhale apha ecaleni. Xa ndisohlula u-x cubed ngo-negative x ndizafumana u-x squared. Xa ndisithi 17x squared ndisohlula ngo-negative x ndizafumana u-negative 17x. No-negative 70 naye, negative 70x xa ndimohlula ngo-x ndizawuba no-positive 70. Uyabona ke ngoku le nto esinayo apha ngaphakathi kwii-brackets zethu yi-quadratic esiqhelileyo ukufumana ii-factors zayo ngoba apha phambi kwa-x squared akukho nani elingaphezulu kukwa-1. Ithetha uba ke ngoku izawuba lula le nto. Sizawufuna amanani othi xa uwaphinda-phinda akunike u-70 uthi xa uwadibanisa akunike u-negative 17. La manani ngu-negative 10 no-negative 7 ngoba xa uphinda-phinda u-negative 10 nongo-negative 7 ufumana u-70. Sizawuba no-x minus 10 umphinda-phinde ngo-x minus 9. Ungamlibali la negative x phaa ngaphambili. Sifumene ke ngoku ii-factors zalo lena besiyinikiwe engu-negative x to the power 3 plus 17x squared plus 70x. Andazi ke noba wena uyithandile nala indlela esenza ngayo kodwa mna ndiyacinga ukuba inandi into yokwazi ukufumana ii-factors ze-quadratic apho u-x squared wakho angena 1 okanye u-negative 1 ngaphambili.